manzae amarumbo amarumbo twa manzae we my tata mutifulo cheno tata e mwasansama amarumbo amarumbo popo amarumbo manzae tata e Tata, kumai kala tata,
mama bene bata tu tata, tata mwana na mweo,
we fimu wa keno panonse, kwa mwanza malumbu tata ye, sasa kumana wove panonse, tata ye.
Shalesae
tata e
Iwe Yesu Kristu ulifungwe
Mwana e
Mwana wakwalesa niwe weka e
Mwana e
Walule sonde Yesu e Wabumbo mulu nechano
Tata e
Kabanda wamano wanchikushonse Wewe Mansae Amalu amalumbo twa mansae Amalu amalumbo twa mpela e Amalu amalumbo twa mpela e Yeah.